gimo kuma betimre kuom pinje moko mopogore opogore, jogi timo nadi. To kang no bed ni higa ka higa, bang dweche ka dweche, kata wachno ni koth biro, oula biro, to bro timre, ji ong'e ni bro timre ka timre ka pile. To kaka timre ka pile no en masira nikech dhano tho, gik dhano kethore, gima dhano nyalo timo onge, koro we ji timo gigi kende. Omiyo an gima nyalo wacho ni wapuonjre uru from past experience. To kik warit mondo gimoro timre kore ka wachak neno kaka ji ringo kaka ji timo. To kowachnwa gimoro bende wabed oganda bed jogo mawinjo ni owach kama to waikre uru nikech gima kama nyalo timre. So ok en gima kare ni warito higa ka higa, pile ka pile, nanyuola. Oula kobiro kama to nyaka iwinj no ywayo joma ng'eny otho. Ka koth ochwe mang'eny kama to nyaka iwinj drainage system ma Nairobi ok ti kata kuonde moko. Gini ok onego mi bedo kamano. It means one thing ni kaka oganda, kaka piny, kaka sirikal, ok wapuonjre kuom experiences mosetimre bang' higni machien go kata kuom matimre kuom pinje moko mwaneno.
Gi sani sirikal osiketo tenge wacho ni kuonde jot madundo maromo 115 ne jopiny. Kendo gin joma osedar e counties 19. Kind of gimmick,